wanai Maduto wanangolo kamachelo Wanarongo siepe mano weyowa Jogo mano nindo kogeno jawa Kanyakla wanamosa gimo adie Kawapako sana kumlochomwa Aleluya, aleluya Wanamoko luoro kongo nyasa emale Wanapako sana kumlochomwa Kawawero weli musa ginyarongo Hallelujah.